to succeed President Kibaki. And those in PNU at the time say all was ready for the journey ahead.
Nataka niwaambie wale ambao hamkusikia ama wamesahau, mimi nimeshatangaza tayari mahali popote ambao mimi ninatembea kwamba nitasimama kiti cha rais wa Jamhuri ya Kenya.